na muhatika no muyarire kaundu guo njoroge angioka njetie haha thiete oguo andu acio angi nitukumuiga mufangoini korwo muyarira wega thongai thutha muyarire kaundu kangikena gitio ahitukire o hau muri njoroge